kubabarira obancumuye ho bose Sani warambabariye nanye makubabarira bandi nabikusabye
Sorry.